namhlanje lapha eZimbabwe embassy kudemonstration lapho esikalaza ngokubuyiselwa kwabantu beZimbabwe esingathi ngesiNgisi i-deportation eyenzakala lapha e-United Kingdom silapha eZimbabwe embassy in London eZimbabwe Kingdom sibaningi abanye abalokhu basabuya siyakhalaza ngokuthi khona abantu beZimbabwe bengabuyiselwa eZimbabwe ngenxa yokuthi khona eZimbabwe akukalula siyakwazi ukuthi eZimbabwe kunjani okwakuqala ikuthi khona uhulumende weZimbabwe kathandi abantu abakhuluma kubi ngombuso wakhe so thina abe-diaspora uyasizonda kakhulu ngenxa yakhona okwele ukuthi khona thina siyakhuluma sikhululekile ukukhuluma njalo yena kafanisi kusibamba so angathathi akhulunye wethu abuyisele eZimbabwe kufanana nokuthi umuntu lo usengozini uyabe ebuyisele eZimbabwe yikho-ke sisikhona thina avumelanga uhulumende weBrithani abuyisele izizalwane zeZimbabwe ekhaya siyakwazi ukuthi abanye bangikhona balamacala yebo-ke lokho siyavuma njalo asikuthandi ukuthi abantu bayenza amacala kodwa-ke abantu laba bahamba ejele bayaphika ejele kutho ukuthi ngeyindlela amacala abo bawabhadala ngeyindlela so ukuba buyisele ekhaya sokufanana nokubabhanisha okwesibili yiko-ke thina sizama ukukhalaza kuhulumende weBrithani nohulumende weZimbabwe ukuthi lokhu abakwenzayo akulunganga yiko-ke silapha eZimbabwe embassy.